And you were saying as well there earlier on, if a fellow was handy years ago, that man would put an arse in a cat, wasn't it?
Oh, Jesus. Going through a skeagh hedge.
What was that?
That's a pretty bit. You'd fix a cat, an arse in a cat going through a skeagh hedge.
I never heard that one.
Did
I
that
probably
that?
Did, but
yeah.
Surely I've forgotten about
yeah.
the arms
yeah.
now.
And did you ever hear that word? Remember the men?
Da 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 da